kandi akanwa ke kakarusha amavuta kuruha ariko hanyuma asharira umuravu